This is garbage.
Ba da 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 da. Mom. Somebody's got to keep the family tradition alive!
Da 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 Been a bad boy! Now, it's time to die!
Da 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 Let's see how many seconds you last.
Have more fight in you than the other rabble. What would you like your epitaph to read?
what I'm talking about!
We'll be right back.
been a bad boy!
Dark and brooding guest has arrived. A long-awaited reunion, and still you spout such nonsense.
Ah! Welcome back!